Tubaye ikaze rero abakurikira Inyarwanda TV, abakurikira imbuga nkoranyambaga za Inyarwanda website. Turi ibujumbura kuri stade y'igihugu, ni stade y'umupira w'amaguru cyangwa se ya football y'igihugu, ikaba ari stade y'imirubakwa ivugurwa nziza cyane. Mwayibonye umasho, tukaba tugiye kubaza Bosingwana, umunyamakuru wa football hano ibujumbura, akaba amaze igihe cyane mu mikino cyangwa se mu mikino, avuga gute mu kirundi Bosi,
umupira w'amaguru.
Umupira w'amaguru. Tugaye ikaze ku Nyarwanda TV.
Murakoze cyane, kazi wacu Burundi. Burundi araryoshye, ngira mwabonye yuko n'umutekano ni sawa.
Umutekano tugenda amasaha yose ntacyo
turaye. Amasaha yose kabisa ebana ngaha ni mujyama amasaha 48 kuri 48 muguma ebana. Mutembera hose.
Tuba turimo tu
ngira n'amakuru n'amakuru mwumvaga bavuga yuko Burundi umutekano utameze neza, ngira mwabyiboneye ku Uburundi ni kigihugu kimeze neza cyane gose.
Kaje tuneka no mu mafoto gose nijoro ubona abantu binywera baragenda
nta kibazo.
Tujye kuri stade yatangiye kubakwa ryari, yitwa gute?
Iyi no stade yitwa stade Intwari, kera yitwa stade Princeri. Ariko muri kano kanya muri kino gihe yitwa stade Intwari, yatanguye kubakwa mu kwezi kw'icumi. Hari mu kwezi kw'icyenda igenekezo rya 31 uvyuka mu kwezi kw'icumi. Muri kino gihe rero urabona ko ni stade Abarundi bari bihaye ihangiro rwo kuyubaka mu mezi agera kuri 8, ariko bivanye n'ingene FIFA ari ibintu bimwe bimwe FIFA yavuze tube turarindira. Ni nayo mpamvu gushika muri kano mubona yuko stade itarahera, niyo mpamvu ikuratuma ajya mezi 8 tutarashikako. Bivanye n'iki? Bivanye na FIFA yari yatwemera umusezero, ikiratubwira yuko umusezero izodushikiriza mu kwezi kw'icyenda.
Nabonye hari aho bari kubaka zaba hari hoteli, abantu bazajya baba bicaye bajya no kurya abana we nta kibazo.
Iyi hoteli na ahubwo na kantu k'agafetariya cyangwa akantu k'umuntu ashobora gufungurirayo. Uno munsi urashobora kuraba match twarabonye no mu gihugu cya Tanzania, kuri kijya kibuga cya Tanzania Mkapa Stadium, aho umuntu ashobora kurangi urukino rushobora kugenda kuruhuka. Umuntu ahe kuri mita, umuntu agaca agenda muri ahantu agaca afata nimba ari fana, nimba ari gitumbura, nimba ari vyo gufungura, agafungura ngaho. Nayo mpamvu ni stade rero yubase mu buryo bwa none, kandi ubona yuko ari stade izoba ikomeye cyane gose muri kano karere.
Izakira abaspectateri bangahe abafana?
Abafana bazogera ku 16,000. Kera twari twihaye ihangiro ry'abafana bagera ku 18,000, ariko FIFA turaza kubona, turabona ati n'amategeko ya FIFA araza gutuma abantu baba benshi cyane, baca baragabanya bagira abantu bagera ku 16,000.
Izabitwikiriye hose
ariko perezida w'igihugu mu minsi iheze, mu mezi aheze, yaraduhaye ibiganiro amenyeshamakuru atubwira yuko ino stade niyarangira yose Abarundi ni bahe, kuko ni stade. Reka ndakubwire yuko ino stade ni stade yubatswe n'Abarundi bonyine, atari bya bindi byo kuvuga ati reka tugende dusabe ingurane. Ni Abarundi bonyine, ufisi ijana yaraterereye, ufisi 2,000 yaraterereye. Ni kuvuga rero ya perezida w'igihugu rero yavuze ati ino stade niyarangira yose tuzoca tumobiliza bene gihugu nk'abamenyeshamakuru, tubwire bene gihugu kandi basubire baterere tuyisakare hose.
Nta nkunga y'amahanga iriho,
nta nkunga y'abanyamahanga irimo. Ngira urabona yuko n'ibindi bibuga bitandukanye no mu Rwanda, ndazi neza yuko hari ingurane, ibindi bihugu mu Buganda hari ingurane, ariko mu Burundi suko. Mu Burundi suko ni umurundi wari we wese yiterereye, yaterereye ino stade. Nimba ari ufise inguvu araza guterera ngaha agakora ibikorwa rusangi, nimba ari umuntu afise amafaranga, nimba ari umuntu afise amafaranga yo guterera isima akaza ngaha agaterera.
Nicyo wabwira Abarundi n'Abanyarwanda n'abakunda football, tugane ku musozo.
Icyo nubabwira bwa mbere na mbere n'Abanyarwanda, ndishimiye cyane rwose kubona Inyarwanda mwaje ngaha mu Burundi gutembera igihugu cy'u Burundi, kuko ni igihugu cy'u Burundi byaravugwa, haravugwa ibintu byinshi byerekeye umutekano n'ibindi. Ariko ngira mwabonye mwenyine The Ben yishikiye ngaha gukora igiteramo, namwe mwenyine mwishikiye ngaha kuri kino kibuga cy'Intwari. Ndishimiye cyane rero kubona mwaje kudutemberera. Nasubira kandi nkabaha ikaze n'undi munsi muzoba mwifuza kuza hano mu gihugu cy'u Burundi, ndabaha ikaze cyane rwose. Hama Abarundi muri rusange tubandanye, kuko haraca siga ibindi bikorwa bigisigaye, tubandanye duterera kino kibuga cyacu gushikaho umunsi tuzotangura kugikinirako.
Twibutse amazina na radio ukorera.
Nje ndumensha makuru wa radio Indund Culture, kera yitwa radio Culture, ariko nkaba kandi n'umumensha makuru wa Indundi TV, na mankora ibiganiro bitandukanye biciye kuri Indundi TV.
Amazina
nzuhabona yo rajab benshi bazi ku izina rya posting.
Wakoze cyane ku mwanya wa inyarwanda tv n'inyarwanda.com na mbuga nkoranyambaga zose.
Murakoze cyane namwe.